Select Africa TV updates sawubona mbukeli ngiyakubingelela futhi ngiyakwamukela igama lami ngingusinenhlahla. INingizimu Afrika isikulungele ukuthi kuyekelelwe ukusetshenziswa kwezimfonyo. Lokhu kusho ngusolwazi Abdul Salam Karim ngolwesihlanu njengoba bekuphele iminyaka emibili kwahlasela i-corona kuleli. Usolwazi oke waba yinhloko yekomite leluleka ungqongqoshe ababhekelele COVID-19 kuleli i-Ministerial Advisory Committee uthi ngokubona kwakhe isifonyo nesibulala magciwane kuyisanitizer kungayekelwa ukusetshenziswa uma abantu behlele endaweni evulelekile. Usolwazi usho kanje kanti nongqongqoshe wezempilo kulelo uDokotela Jophahla uthe umnyango wakhe usuphotholile ukwenza isiphakamiso mayelana nezinto okumele zenziwe ukuze kuvikele ukusabalala kwe-corona kuleli. Uthe uma izwe likhishwa ngaphansi kwesimo senhlekelele state of disaster esihambisana nesigaba sokufaka kwezimfonyo ukuhlanza izandla ngesibulala magciwane okuqhikilana kanye nokunye okuningi. Uphahla uthe nakuba engeke akwazi ukudalula ukuthi sithile siphakamise senziwe umnyango ngoba kusamele sethulelwe ungqongqoshe ababhekelele i-COVID-19 kuleli i-National Coronavirus Command Council, kodwa okungasho ukuthi kusamele kube namasu azolandelwa ngoba igciwane lona lisakhona. Kathi-ke mbukele, uma siqhubekela phambili sikubhekela udaba oluthi inkampani ephehla ugesi kuleli isimemezele ukuthi kuzophuqubeka ukunqanyulwa kokagesi kwesigaba sesibili kuze kube ngumgqibelo. Abakwaskom baveze ukuthi ugesi uzonqanyulwa ngomsombuluko phakathi kuka-9 ebusuku kuya ku-5 ekuseni ngolwesibili, kuphinde futhi ngolwesibili ebusuku kuze kube ngolwesithathu ngo-5 ekuseni. Kuthilwa lokhu kudalwa ukulimala kuka unit 3 esiteshini saseMedupi. Kuthe kusenjalo kwabuye kwamenyezelwa ukuthi ugesi uzonqanyulwa kusukela ngo-5 ngomsombuluko kuze kube ngolwesithathu ekuseni ngo-5. Kanti kuhlanganisa-ke ukuwa kukagesi kuma-unit asemandla Kendall, Madiba, Kusile naseCroftville ngomsombuluko ekuseni. Kanti-ke sithangamenisebenzi ndaba lenkampani veza ukuthi ukunqanyulwa kukagesi kweluliwe kuze kube ngumgqibelo ngo-5 ekuseni. Kanti-ke mbukeli sikuphathela ngodaba loluthi ungqongqoshe wezokuthutha ufikile Mbalula uthi asikho esinye isikhathi esizonikezwa labo abanezincwadi zokushayela eseziphelelwe isikhathi. Umbalula ubekhuluma nabezindaba njengoba ebehlola kwesinye isikhungo sokuhlolela ukushayela eGoli. Ngonyaka owedlule uhulumeni wamemezela ukuthi zizophela ngo-March walo nyaka isikhathi sabantu abanezincwadi zokushayela eziphelelwe isikhathi. Lesikhathi sasinikezwa abashayeli izincwadi zabo ezaphelelwa isikhathi emva kokuba kufika i-COVID-19 okwenze kuphele iminyaka emibili manje. Umbalula ugcizelelile ukuthi akekho umshayeli ozonikezwa ushwele uma nje kuphela uMatch. Izana ngembukeli esikuphathele zona osukwini lwanamhlanje sekuthembisa ukuthi nangesikhathi silandelayo sizokupha futhi ezinye. Siyacela kungakhohlwa ukuzivakashela inkundleni zethu zokuxhumana @SelectAfricaTV ku-Facebook, Twitter and Instagram. Kanti-ke ulike, usubscribe, uphinde futhi ukomente ku-YouTube ku-SelectAfricaTV. Mina ngingusinenhlanhla, le iSelectAfricaTV.